Unyaka boka ijuni. 200,000.
Eta yena.
Ufike lapha kini uzocela usunzo kusinisa
ngicanga ukuthi kumele utshele babakho.
Azothina abantu mabangathola ukuthi sibubuye labantu kumakamera.
Ukona makamera lapha echange.
I was trying to spice up things, you know.
Umuntu mayelo yiwe nje. Akayibuni.
Hey.
Sokuphitshisa. The Black Door. Tonight at 9:30 on E!